Zina langa ndina Christina, ndini zaka 12. Kwakhala wamba ni ujambulidwa kwa zaka 4. Limene ali ndi banja lathu lonse. Nikufuna nikuonetseni nyumba yathu tsopano limene limakhalamo. Ndi nikufuna nikuonetseni kitchen kwathu tsopano limene limaphikiramo. Makolo yanga amapanga geni ndi abambo anga ndi alimi apanga zakudima. Alipo atsikana ambiri amene adakwatira osamaliza sukulu. Atsikana amene adakwatira ena ndi azika 14 ena 15. Anthu awani amene amateteza zaufulu mdere la wana mdere limene ndimakhala ineyo. China monga madzi ni zimbuti ifoyo nakuriwana ndojuluka uyu ni njigwatu omwe rimeronga gomadzi. Ii nda sukulu yamwe imaphunziramo.
Sukulu ndi standard 4. Kalasi mwathu lili mwana 143.
Pakena ulazamaliza munthu utamaliza sukulu umakhala ochita bwino tera. Pano ndi pamene ndimapangira homework yanga ndi azizanga. Abwezi anga ndimathawulumizira nawo. Amanenembera makalata ndinso ndimathawi wayankhaso ndimarumizira. Nikufuna ndidzayambire dzayamba yamaliza sukulu dzakhala dokotala kenako ndidzakwati. Ne ndimafuna kudzakhala dokotala chifukwa yanakuti dokotala uja amathandiza anthu odwala. Ndinosangalala poti ndine ndabwezi.